ndabaramukije ndabamukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe umwe wese wimvanye naho aherereye nkuko bisanzwe nyene mu kubona n'imbona Irene asanzwe bategurira ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango ariko hari ikintu nashaka kubanza kubabwira kwanza YouTube channel yanje bayihakinze bayibye nagerageje ibyo rwose ndi bongere buyigarure ariko byanse uburo nahisemo kongera gukrea iyindi YouTube channel nshaje rero nsaba abakunzi banje abakunzi bahora banshigikira murabaho hasi hasi ya video mwongere mukande subscribe nkuko mwari mwahora munshigikira nishasha ubone no video wese aza kubona yuko channel ari nshasha mukande rero subscribe kugira ngo tuzohore tujana mu vyigwa byose nzosubira konga kubategurira ukundi gushasha uyu munsi rero nabategurira ikiganiro kivuga nti guca imyeyo gukuna mu kirundi mu kinyarwanda ntibakunda kuvuga ngo ni guca imyeyo guca imyeyo canke gukuna birashoboka kuba ukiri umwana birakunda hoho niho bikunda neza umwana w'imyaka 10, 11, 12 abo birakunda kubera kubamaze kubikora sha kuba bikoze bakira abana biroroha gose biroroha abana kenshi bakunda guca imyeyo bakunda gukuna bagiye gusenya bagiye ari nk'abantu nyine bare ari nk'abana bakoze utugwi bakabwirana hama bagaca imyeyo ariko rero nubwo biruko naho ubukuze ungana na jewe canke unsumba naho nyene birashoboka ugaca iyo myeyo akamaro ko gukuna byita umwambaro w'ababyeyi n'umwambaro kuko urafuka hariya mu gitsina uko hafuka neza ku buryo kujya kuntu usanga haramaye iyo wamaze gukuna iyo ufise ibyo bisuti biragufasha cyane kuko stadire kiba cambaye rero nico gituma bashaka wita ni umwambaro w'ababyeyi hari abantu benshi rero ibyo byo gukuna ibyo byo kugira umwambaro w'ababyeyi batabikunda ariko batabikoze nako ariko birakenewe hariho nk'abagabo usanga baratembereye yatembera gasasanga aho yatembereye uwo yatembereye ko yarakunye amaze gushika mu rugo aca kubona uko menga hari ikintu utakoze ariko yo uba waragikoze bikagenda neza imishino ifumbatira imbyara y'ibondo y'umugabo ikayifumbatira neza niko kamaro kayo irafumbatira imbyara y'ibondo neza kandi iyo umugabo ariko arakunyaza ibintu biragenda neza ushusanga ori hajya akubita kwa kajya gaharage ariko agaca kubita kuri ya mishino bikajanira na kuri kagaharage na ya mazi tuba turondera ku badamu acagira gute aca yimena ego hama reka mbekere ngene babikora ntibabikora gute niyo ubumaze gukura birakunda ego birababaza ariko naho nyene birakunda bisaba kubikora mu gitondo na nimugoroba ukagira gute ukazura kwega uragenda nimba uri muri dushe bukeye mu gitondo ukaja muri dushe ari nimugoroba naho nyene ukaja muri dushe hanyuma ukagira gute ugakwega iyo mishino atukwega hehe hari abantu batazi naho bakwega ahariho uragenda ukicara nk'uko nicaye ugasutarara nimba ari gusutarara nimba atari gusutama josopa hanyuma ukaja ino mu gihimba cawe ucirondoka ino mu gitsina cawe ukaja ukaca ufata rero hariho utuntu tumeze nk'utubabi mu gitsina ku badamu n'utubabi tubiri utubabi kamwe aha ku ruhande kandi nga ku ruhande tujya tubabi rero nitwo ufata huku ugafata uku wamara gufata nk'uku ukaciza urakwega ujana hasi udukwegera rimwe umva kuko wagufashe kamwe ukukuna wagufasha kandi ukacuza urakwega ujana hasi, ukwega ujana hasi, ukwega ujana hasi mpaka twa tubabi tumaze kugira gute kurehuka tukarehuka uko tuzogenda ukuzogenda ukwega niko tuzogira gute niko tuzogenda turehuka turehuka ture. Ntako birababaza ariko umuti wa murura nta mutu ryo ugakwega ukwega maka mu gitondo ku mugoroba maka ya mishino ikagira gute ikaza nababwira kamaro kayo kandi kenshi je yundi ko ndabigisha ndabigisha ibintu ndabibereka nkabibereka live kugira ngo ubone ukungene nawe ushobora kubigenza mu gihe uba ukeneye kubikora hama nababwiye nti utarakanda subscribe ayikande kubera ubu ncano nishasha na yindi yoyo nahora nkorera ko bayibye bayihakinze kandi nagerageje kiri bugaruke cyanse kandi murabona yuko naringeze kure ariko naha ndi kumwe n'Imana nkaba kumwe namwe ndazi ko byose bigira gute bizoshoboka tamukande subscribe like comment muzoba mumfashije nubundi ndacasaba abakeneye kunshigikira kuko mfisi ihangiro nziza ku YouTube nubwo biruko canke ku Barundi canke ku Barundi kazi canke ku bantu bose bankurikirana baba hanze baba mu Burundi kuko ndifuza ko yuko ingo zose canke ingo nyinshi zogira gute zohuguka zikabana mu mahoro urukundo n'umutekano bizira ama divorce izinzangano kandi ingo zibaye neza zigenjeje neza bigira ingaruka nziza ku gihugu najya tera mbere umukuru w'igihugu avuga naryo nyene tukarishikira wifuza kunshigikira ashobora kunyandikira kuri WhatsApp plus 257 69 65 69 14 akamenyetso ho guteranya 56 65 69 64 69 14 kandi turafitiye umuti wo kutarangiza vuba gutera gushukwa mu bantu ku bantu badashukwa ukagutera no kutarangiza vuba n'umuti w'amazi ari umuti w'amavangingo n'amavuta y'ibihere urubandu amatashe ibyo byose biraboneka mu turondera kuri iyo nimero twatanze plus 257 69 65 69 14 ndabashimira cyane ubwo umunyitaho kandi ndabakunda cyane. Thank you.